Thank you. basana bano bonna batunda mubisi bayinza okwebuuza nti ate bano abakazi abali mabbali kiki ogwo mubisi Gamba abantu bazimba mu lutobazi saa wetumalidde.